The way yuko sexy, wanasema gamalaya eti. Wanasubili ni waiti, ilibadaye wabadili yangu siti. Sula yake waitosha, nanifanya mini smile. Nakupendaga, wangu hodari. Tuwakomeshe wale, wanopenda mamogari. That's why I love you more, my property.